Saka munoona sei kuti ewinda aya emumwe nda ane difference isi Jesus. Matamba. Matamba? Mm. Oh. All right.